uStefano Ziziki useqinisekisile ukuthi Kaizer Chiefs ibimfuna phansi phezulu ngaphambi kokuthi ajoyine iYoung Africans FC. Lo mdlali waseBurkinabe oneminyaka engu-28 ubudala kuthiwa wanikezwa amakhosi ngaphambi kokuthi aye kwiYoung esuka ku-ASEC Mimosas ngo-2022. Ngiyazi ukuthi Kaizer Chiefs ibingifuna, kodwa uma kukhona okhombisa ukuthi uyakuhlonipha uyamphendula, kusho uAziziki. Umongameli weYoung weza ezongibona eBurkani, bengidlala ne-RSB Burkani eMorocco, futhi ngemva kwalokho beze emndenini wami ukuthi bakhulume nami phambi komndeni wami. Kimi kuningi kakhulu. Uyangifuna futhi uvele ushaye ucinga ukuthi Azizi nginalokhu nalokhuya njengoba kwenza iKaizer Chiefs akulungi. Baqhamuka eDar es Salaam beza emndenini wami. Kimi kuningi kakhulu, awukwazi ukuthola abantu abanjalo noma bawu-10. Ngajabula ngalo msebenzi futhi ngendlela ufike ngayo ngase ngikulungele ukuya kuwona. Njengoba iKaizer Chiefs, Orlando Pirates neMamelodi Sundowns kubeka ukuthi bebezimisele ngokusayinisa lo mdlali ngalesi sikhathi sokushintshana kwabadlali, u-Aziziki ukubeke kwacaca ukuthi ufuna ukuhlala kuyanga aqede iproject, akaziboni ze-South Africa nakunoma yiliphi elinye iqembu maduze. Iyanga yangikhombisa uhlelo kuze kube manje, ngiyawathemba umsebenzi, ngiyamethemba umongameli, ngingasho ukuthi ufana nobaba kimina. Ngiyakwazi futhi ukubona iproject kanye nomsebenzi omuhle, akusona isikhathi sokuthi ngihambe. Bona manjalo uAziziki nguyena odla umhlanganiso emcimbini weTanzania Premier League Awards ngolwesine olwedlule, ngemuva kokuhlohla amagoli angu-21 kuyanga ngesizini edlule.